Into esicela bazifumane uba u-A, D, C ulingana okanye okwakufana no-D, E, C okanye ke mhlawumbi ezi engile ezimbini ziyafana. Uzikhumbule ukuba le nto ibhalwe apha ayizotywanga ngolu hlobo esiyibona engathi ibhalwe ngalo. So into esichazele ukuba u-AC ulingana no-BC, so ithetha ukuthi u-AC ulingana no-BC ze u-CD alingane no-CB. So uzayiqaphela ukuba ndikrwele kabini kuba kaloku azilingani u-CD kunye no-AC. So ithetha ukuthi ezi zifana zizodwa. So u-CD ulingana no-CE. Yintoni ke esinoyifumana ngezi triangle okanye ke mhlawumbi ngalo boniso uboniswe apha? Into ke esinoyiqaphela enye kukuba i-angle elapha iyalingana ne-angle engu-BC. I-angle ACD, i-angle engu-ACD iyalingana ne-angle engu-BCE. So singatsho ke uba isizathu ukuba zii-vertical angles okanye ke zii-angles apho enye ingaphesheya kwenye. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi singakwazi ukuthi mhlambi singakwazi ukuthi ziyalingana. So singatsho ke ngokuba u-triangle ADC ulingana no-triangle BEC, no-triangle BEC. Siyazela ke le nto, siyazela uba sinecala ne-angle, ze nalapha sibe necala ne-angle. So ithetha ukuthi ngecala angle necala le-angle ziyalingana ezi zinto ezimbini. Uzoqaphela ukuba akho manani, akho nto ke ngoku kumele uba uyibalile, kodwa uba bekhona amanani ubunobala. So sigqibile ke ngolo hlobo. Ngamani ke ndijonge inkcazelo yethu, so sifumene ke i-answer yethu.